Koia te māngai mā King Tuheitia, te tiamana hoki o te pāremata o Waikato-Tainui a Te Arataura. He oega i te whakaaroa Rahui Papa ki te tū mo te pāti Māori, ki te wero atu mo te tūru e mauna i tēnei wā e tōna whanauna a Nanaia Mahuta. Ko tā Papa ki tā mātau kaikawe kōreroa Irena Smith, he mahana take me whakaaroa ke e ia.
He māngai nui mō Waikato-Tainui, he reo mō te kāhui ariki.
E tuku nei ana whakaaro i tēnei hui huinga, e tuku nei ana whakaaro i tēnei mō kaupapa.
Engari, kua puare mai he huarahi anō ki aia.
Kua tono mai, kia tūau i rato i te tūru o Hauraki Waikato. Kei te whiriwhiri tonu.
Waikato, te awa e piko e tani whare.
Mo te wā rua kua whakapau kaha Rahui Papa i runga i ngā kaupapa whakapakari i tōna iwi. He kanohi kitea i ngā hui nui, e kōrero ana mō ngā take whakahirahira ki te iwi Māori.
Kei te wānanga tonu, he pēwhea te taku whai wāriu ki ngā whakahaere a te iwi. Mehe mea ka noho ki roto tonu o te iwi, mehe mea ka noho ki waho o te iwi. Ki whiara nei e aua.
I te koro nei hana King Tuheitia i tēnei tau ka puta āna kōrero tautoko i te pāti Māori.
It really hurt me when the leader of the Labour Party says I'll never work with the Maori Party. And you know, I'm not voting for them anymore.
He oe e pūmau tonu ana te kaupupuri i te tūru o Waikato Hauraki ki tana pāti Areipa. Me ana mahi kua rua te kautau e pīkau ana i roto i te whare pāremata.
Karekau he raru raru, he whakataetae te whakataetae te kohi pōtime ki te kohi tautoko. E u tonu au ki ngā kaupapa e whai ake a Reipa, me kaua e noho pohara, e noho rawakore a te iwi Māori raro i ngā kaupapa o ngā hinara. Koina.
Ko te hiahia a te prihitini hou a te pāti Māori a Tukoroerangi Morgan, ke whakahokia mai ngā tūru Māori katoa ki te pāti Māori. Nā reira, kei te tonu atu ia ki ngā kanohi Māori rongonui i tēnā rohe pōti, i tēnā rohe pōti. E oi he nui tonu ngā āhuatanga ai whakaarotanga mā te tangata whai i te ara tō rangapu. Ko te whānau tētahi mea nui, mō Papa.
Koe rā te whakaarotanga nui ko taku whānau ake. Mō hea nau, te amana a iwi nei he nui ngā wā kaore i te kāinga. Kā mutu he ngā iwi tō rangapu nei, me uaua kā ki te rato i te kāinga.
Ko te tikanga ka puta he whakatau ki te hui paukai a Tainui a te rā horo e ka tū ki wāhi pā. Tai hoa ke ka kite atu, ko te hea te ara ka whāia nei. E Papa, Irena Smith, Te Karere.